We, Joroge!
Yeah?
We can have bao na kavovu.
Ekifao, eh, inakuja, alright, eh, inakuja, sai, 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 we, chukua, we, ningia. Pereke zufu, pereke zufu, sai.
Umejishidia kiko begine ya dhufu, lakini lazima ukunyue hapa.